Bismillah ar-Rahman ar-Rahim chodi ngachada wa imene hii ndi kuona kuti kodi mzimai zotekera kukhala zati ya chipembezo monga mtu umene anautikansa onena kuti mzimai ndi zati wa chipembezo monga mtu kuti nthawi ino ndi nthawi imene kuli mafitina maesero osiyana siyana ndipo maesero amenewa akukhudza tusa zibambo kumaso azimai makamaka lero lino ndi nthawi imene zachirendo zikubwera zosiyana siyana ndipo ndizofuna kwambiri munthu wamayi kapenanso mzibambo kugwiritsa chipembezo chake monga mmene anatiwuza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuti ndithu izafika nthawi yoti ogwira chipembezo chake zizakhala ngati wagwira khala la moto pachifukwa chimenechi cholinga cha nsonkhano umenewu chidali cholimbikisa azimayi kuti ndithu iwoni zothekera kukhala mzati wachisimayi mulungu adalenga mwamuna ndi mkazi ndipo wina aliyense mwa iwowa adawapasa ntchito zawo moyenera ndi thupi lawo komanso ndi udindo wawo ine mmene ndili pano mwamuna olo nitazita udo nitazita maudolo chotani sindingayamwise mwana wanga oziperekera ndekha ndipo mmene ndiline ngati mwamuna olo nitazita machotani zakhazofuna kwambiri kuti ndigwire ntchito zimene mzimayi amazigwira pamene so mzimayi yonso nayenso ali ndizothekera zake ndiponso ali ndizomwesa angathe okwanisa monga mwamuna amachitira choncho chisilamu chidapereka udindo koma chidapereka malipiro ofanana pa ntchito zabwino monga munthu akachita zabwino amapeza makulipiro abwino amene ali mparadiso ngati munthu wachita zoyipa ndiyekuti munthu akawa kumoto zimenezo tonse ndi ofanana mzimayi ali ndi udindo komanso mulungu adampasa ufulu wake ndikanena kuti asakhale kapolo wa mwamuna tikutanthauza kunena kuti asalephere kuchita zoti mulungu wamulankhula mkaziyo kamba komwopa munthu wa mmuna ayi ayenera kuchita zimenezozo koma payenera kukhala kulemekezana pakati pawo tikati hijabu ndikuzitchinga kuzitchinga umeneku kuyambira pa zovala kuti mzimayi avale chovala chimene chili chotchinga thupi lake chachikulu bwino chosadinda ndipo ayike pamutu pake pa mpango kapena kuti dresi kapena nsalu imetanga phimbo chokera pamutu pake kufikira mapewa mwake komanso ku achinge ndi chovala chofika mpana pansi ndipo aonesese kuti zovala zimenezi zigwirizanenso ndi chikhalidwe chozisunga chifukwa ndizosatheka kuti munthu unene kuti ndimavala bwino wavala bwino bwino chochi koma kenako tiyerekezo kwambira pa social media uti aziphotaphota kenako tikumala mkula mawo oyogodo kapena odolola zibambo ndekuti hijabu ichi cholinga chake palipo ndekuti angakhale malankhulidwezo pena kukhala hijabu komanso angakhaleso mmene kulankhulana ndi anthu ena azibambo ena amafika azimayi oti avala bwinobwino koma kenako manja awo akugwira zibambo osiyanasiyana ndekuti munthu ameneyo mwavala hijabu mavalidwe koma alibe kuzisunga kapena kusamalira malamulo ake choyambirira akhale ndi udindo ophunzisa azikazi awowo chifukwa ambiri amene amalisa zimuna azikazi awo kupita kudawa kawiri yowo imangokhala nsanje chabe koma sikuti pamakhala chifukwa chenicheni ayi komano ngati iwowo ali wokwanisira azitha kuwaphunzisa azikazi awo komanso ndi ana awo koma tiziwonso kunena kuti mzimayi kukumana ndi zimayi zake palibe cholesa china chilichonse kaya apita kudawa omwe kuti azimayi okhaokha komwenso kulibe chochachikulu chosi cholakwika palibe vuto nalilo salaliza.